Umongameli Cyril Ramaphosa umemelele abemi beli ukuba bafunde incwadi ngalo lonke ixesha ukwandisa ulwazi lwabo. Umongameli Ramaphosa ukuthethe oku kwingqungquthela yesine eququzelelwe lisebe lemfundo esiseko ebanjelwe eCampton Park kwimpumarandi. Injongo zale ngqungquthela kukupheka amaqhinga okuphucula icandelo lezemfundo kweli.
Ingabe bafunda kangakanani abantu bakuleli?
Yes, I read. No. Not that much, yeah.
Not so much. Maybe newspapers or magazines.
Ucwaningo lakamuva likhombisa ukuthi bangaphezu kwamaphesenti ayisikhombisa abantu bakuleli abangasifundi inhlobo izincwadi. Kungani?
The first of them might be the expense of books in South Africa. It's very heavily taxed. It's seen as a luxury goods item. The second reason might have to do with literacy levels.
Kodwa kumengameli, ufuna ukushintsha lokhu.
Our immediate task as government is to improve the foundational skills of our young people, particularly in literacy and numeracy, especially in reading for meaning.
Kulandela ukuphasa ngamalengiso kweklasi ka 2019 umongameli uphokophelele ukubona isizwe sonke manje sifunda izincwadi kanokwe senxuse abadala kanye nabancane ukuthi baqale ukufunda izincwadi.
I do want all of us as a nation to take up reading.
Kanti uthembisa nokuthuthukisa ezemfundo kuleli eminyakeni eyishumi ezayo ngaphansi kohlelo lokuthuthukisa izwe lango-2030.
We want to ensure that by 2030 South Africans have access to education and training of the highest quality, leading to significantly improved learning outcomes.
Umengameli uthi ke uzoqala isigungu sokugqugquzela ukufunda nalapho abantu bakuleli bezokwazi ukuxoxisana naye ngezincwadi abasifundayo. Ngimanqoba Mchunu wasindaba ze-SABC eGoli.